Mwekesele bacho mwame kere kubwa mweguru. Thank you.
Sunday.